Okay. Hi there, Sanbona. Okay, so I've got a phone because in Kefana English, I'm getting my pala pants. Ngenzela ukuthi ngingagcine sengiphaphalaza ngisho nento engingafanele ngisho. It's more like when you know your presidents or people in high positions do speeches and babhalelwe phansi, you know. So I'm kind of doing that today. Ngiyazi ukuthi into engingajwayela ukuyenza mhlawumbe uma ngingena ey'nkundleni zokuxhumana ningibone sengiphethe iphepha-ke ngifunda phansi, but ngenxa yale nto engizoyisho bekubalulekile ukuthi ngibhale phansi ukuze nami ngingagcine sengisho nezinto engingafanele ngizisho. But so kancane kancane ngizothi nje thasi, okay? But ngithe ake ngithathe leli thuba yazi ngiphefumule ngoba sekukaningi.